zama da mata wadda take yada hotunanta a cikin social media platform kamar su WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook da sauransu. Sannan ya halatta ka aure budurwa mai yin haka.